E whaia ki nei, ko ngā tohu huarere. Nā, ki ngā rohe o muri hiku. Me pēnei te kōrero e rangi pai huarere, kei te haere ake ki a koutou a pōpō e hoa mā, tekau mā whā te pāmahana teitei. Wai hoki e nei rohe, kei te whiti te rā ki tēnā o koutou a pōpō, tekau mā whā te pāmahana ki te nuinga. Whakawhiti atu ki tēnei taha te taha me ki taitama wahine o te wai paunamu. Ko maru me te ua tā mutumutu hei te ata engari kei te tā hao hao haere hei te roanga atu o te ahiahi. Kaha ana te pupuhi a te hau ki roto a huriri here taunga me whakoreori a pōpō he tū a ua te hoa haere o koutou i roto o tūranga nui a kiwa a pōpō a pō te ao ao te pō. Ana hau pūkere e karawhiu ana i e nei rohe a pōpō ko maru ki ngā motu engari he wā anō tōna ka mahea tērā ko maru tanga kia ki te ai koutou i ngā hihi o te rā i heke i hoana kia koutou. Ua tā mutumutu ki te waiariki a pōpō, anā ka noho tonu taua ua tā mutumutu pūaotanga ki te kākarauritanga. Kirikiri roa tā maki makaurau whitianga, he tū a ua e rā tūrohe rangi pai huarere.